Nionapo amani kama shwari, amani yonapo shida, kwa mambo yote umenijulisha. Ni salama rohoni mwangu, salama,
salama,
salama. Dhambi zangu zote wala si zimewekwa Ebwana, Ebwana, himiza siku ya kuja panda itakapo, utakapo. Thank you. Father.